Eat the team at the red kapu. Eat the atua at the kapu. Go at the atua no at the kapu. Eat the atua no at the ne kapu at the team at the Ka hore hoki tētahi mea i kore te hanga e ia o ngā mea i hanga. I ia te ora, ko te ora, te marama mō ngā tangata, tihei mauri ora.
E hara au i te tangata Māori, no Ingarangi kē. Ke te hiahia au ki te tū, hei hoa o te ao Māori. A tērā pea, ka whaka awe awe au, i etahi atu Pākehā, etahi atu Tauiwi.
Tēnei te whakamānau atu nei, pai Māori re.
I karanga te atua ki a au, ki te hūnuku ki konei ki Aotearoa. He mini tā au o te hāhi e riri.
He tātai whetū, mau tonu, mau tonu. He tātai tangata, ngaronoa, ngaronoa.
Kare te paku mōhio i Tāmi, ngā tangata Pākehā i te reo Māori.
He hau whakaaro ki tēnā.
Ai kino, he tino kino. Ki te takahia te reo o te iwi, ka takahia te mana o te iwi. I au e whakarongo ana ki te ngani-ngani o Aotearoa. I timata au ki te tangi, i au e whakarongo ana ki au a kupu in the bonds of love we meet. Nā te mea, ko te pēhitanga o te reo, ko te tauaro o au a kupu. Nō reira, ka ako au i te reo. I te wā i tū au ki te kōrero, ka ea he hia kai o tōku whatumanoa. He hia kai kaore i rangona e au i mua.
Mau tonu! Mau tonu! He tātai tangata!
He aha māku ki te whakatika ngā harau o mua. Hioi anō tā aku he whakatinana o te huarahi pono, o te huarahi o te aroha.
Te marama mō ngā tangata, tihau!